Amaqatha mawadumbe nomzimba mawutyebe emntwini omithiyo. Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwezasethivini ngesiXhosa. Ugcina wethunana uthi kunomalanga amaqatha mawadumbe nomzimba kaloku mawugain weight. So iyamwarisha le nto yakhe yokungahambeli ndawo. Unomalanga uthe ke hayi ke wena ungowokugqibela kaloku ngoba uthi mna fanele uba ndibe njalo ngoba thina soyi-2 siyayazi uba akho kumitha ngandawo apha. Ethi yile nto indidikayo ke mna ke into yokuxoka ngoba kaloku funeka kube khona into ezenzekayo emzimbeni wam, azuzukwenzeka because ayikho le nto. Ugcina umkhumbuzo uba yewethu usakhumbula into obukwenza wakwenzani na. Ethi ke kwii-plans zakho ke masizame into yoba mazikhawuleze ngoku. Kwa esi sisu mna into endiyibonayo masithe siphume ngoku. Unomalanga uvumile ke kodwa ethi kufuneka bacinge icebo kuqala. So uthe yena uzozama ukudimanda into yoba kwenziwe i-baby shower. Loo nto ke ithi ke kuthwala ibhadi mos kwenzi ne-baby shower iinyanga zisephantsi. So neyokuba ke abezifunela ngokwakhe futhi ngoba singaphuma ke isisu. Kuthe ke kulapho azoyisebenzisa khona ke into yoba kuthiwa siphumile ke isisu. Uthulikesana naye kwelakhe icala uyazisola ngesenzo sakhe ngento yoba acebise uWeWe uba mabafowune okanye avumelana naye uba mabafowunele i-principal baxoke ethi noko kangakhombise ukukhula tu kulena into. So unomalanga ke ubhizi ke bethuna ke uthetha nophetheni ngento ye-baby shower nokuthi uzomema oobani. Uphetheni uthengeke kwi-eli kakhulu i-baby shower kaloku yenziwa xa sele umntu ezozala umntana ethi ke mabuza kuda kuMavis. UMavis naye wayengqina ke loo nto esithi uMavis ukhona umntu amaziyo naye wakho wenzelwe na 3 months isisu saphuma. Bamcebise ke uba not wonke umntu ke is happy nge-pregnancy yakhe. Uthi ke unomalanga yena ebethi yintsomi nje le nto ethi uyabulela ke nge-advice. Uvele wanovala xa seleva kuthethwa nge-miscarriage. Kuthe gqi ke unomfundo ke ngexesha bencokola qha befulathele ke nomakhangambona unomfundo. Eniki nayintloko unomfundo ngoba kaloku yena uyazi yonke into eyenzekayo noba nezi plans zakhanazo ngokuba sesenzile uba makuthini. Uthuli ke bethuna isazela samtya uqhubeke noncokola nonomfundo esithi hayi yena uzoziripota kumadam ngoba ngoku le nto lena ayenzileyo ayikho rayithi. Unomfundo uthe ke ungakulinge ngoba kaloku wena uzolahlekwa ngumsebenzi if uyenzile yonke le nto. Abesithi omnye yeyi wena kaloku ungatsho kanjalo ngoba awunanto uyifihlileyo ngomadam. Unomfundo uthe yeyi khawuye kuphapha ngoba into ezokulandela uzophelelwa ngumsebenzi yonke le nto izodlula. Unomalanga kwelinye icala uxelela ukwenzo ke ngee-plans ke ebethi unazo ze-baby shower but ethi uphetheni noMavis baye bathi ayenziwa ke xa kunjena kwambalisela sonke ke esa story. Uthi ke yena akayazi loo nto and akabhilivi zonke ezi zinto. Ucela ukwenzo amthethelele uphetheni ukwenza ukuthe what if uma urayithi. Wabe semcebisa ke uba babhukhe i-appointment ne-gynecologist to check into bomntana right now so that bazokwazi uqhubeka nale baby shower ke. Uvumile ke unoma kodwa umbona uba akavumi because akayingeni kaloku into ezamsa kwagqirha nokwenzo. Uthuli ke ucele uxolo kuWeWe ngokungamcebisi ngendlela e-right emdala. UWeWe uthe ke ha-a le nto ayo-fault yakhe ke naye futhi usebonekisa ukuvuka emaqandeni uthi nje bekumele uba le nto ibe sisifundo kuye bekungamelanga into yoba uxokile ngee-results zakhe nje kwasekuqaleni. Into angeke ayivumele kukuba ke uthula phelwe umsebenzi ngenxa yakhe. So uthi le into izawuphelela phakathi kwabo bobayi-2. So bekumnandi ke behagene ke. Ukwenzo ke guys uncokola nonomalanga ngento ye-appointment ke sekusemalanga. Unomalanga khange abhukheke kwaloo appointment yenkathi ukwenzo ke kulungile ke xa kunjalo ngoba vele uma sebhukhile naye enye i-date. Wothuka ke unomalanga ukwenza ubuzile uba ingaba ikhona na ingxaki xa ngaba umama inguyobhukhileyo noma uthi no yena she prefers udoctor wakhe. Ukwenza uthe kahle kahle ingxaki iphi ngoba kaloku aba bantu bayafana benza into eyi-1. Unomalanga uye wehluleka ke wancama wavuma kuleyo ke i-part. Umbuzo ngowoba ke unomalanga uzawuya na kuloo appointment kaphetheni okanye sawube sesiphumile eso sisi xa seyifika loo date. Asazi ke idikile into yesisu sikanomalanga guys sesiyabalisa nje kuba kubaliswa. Enkosi, ndicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.